Pupu Bentley site. Lapa wali wa 3 November 1893. Lapa imbizo eyanqoba khona abamhlophe ababe lidwa ngumajor Anderson. So after impile yona impile yavele egatati. Ulibona lapha umpicho oqala iBattle of Gatati. Esibile libona King othathi is Pupu to Ben his capital udawe lomibona uthunga nya. Then elandelayo lapho wayesekulandela khona inkosi amabhiza lo wabona nawo labamhlophe. Yiwabe sekulandela inkosi. Usiya phambili lapha lapha usukubona kathesi phana ishangane crossing across indu yena ubaba lobhengula ihogoni lyane libona emuva lapha ichapha ngamabhiza amabutho ephambili esigqethi ukuthi echaphe kahle. After esechaphile wana izulwini elikhulu kakhulu eyayenza ukuthi u-Anderson wathi secrossing beyi-33 bakwanyisuka ukuthi bebulawe kungelabanye ababebancedisa ubona kulapha. Then le libona ngapha yiyo really iPupu iyoze ibhedli eyibona lapha lapho kwaliwa khona imbizo yakwanyisa unqoba abamhlophe. Umpicha wokugcina engibona lapha yiyo inkosi yayisikhulume yayikhuluma nezinduna zayo ukuthi njengoba amadoda libonile ukuthi amadoda lana achaya indoda ikude, so akulenye indlela esingayo ukuthi singayinqoba singabanqoba ngayo. So ngicela ukuthi libuyele emuva liyekhulumisana lawo lihlale phansi, kodwa mina elami ithambo asozibe libona. So yikho inkosi yathi sikhona phansi akathi sayazakala ukuthi yayangapha.